tafakkuri na jin gabanin samuwa ba wanda ke banda kai barhama sanani da kwance sun yawai tigare ni ya naji marhuda bayan kawa zan kama ku fitar da ni daga zulmi da fikin tinu domin mutuncin mamadan maryama ban sitira ka wadata ruhi
likey.